So you mukiza ya viria banu abogamo barakira bakeira de re. Dagushima Yesu wanje wangi Rimbaba azi Ogesheji ivyaha byanje ama so Yahweh wamwambuzi hamye yafa yaronsi kigongwe nanje wangi riba abadi ogesheji ibyaha byanje amaraso yawe Yesu ngukundiye amaraso yawe yeza wavuye ku bwanje dagu Yesu wanje wangi Rimbaba azi ogesheji ibyaha byanje amaraso yawe Nayo kumura kwivya no guchungu rana bandi bize yumu kiza Yesu wanje wangi Rimbabazi ogesheji ivyaha byanje amaraso yawe za kwii soko nize yevyukuri ngondi rimbu rgoru kundo wankunze mukiza ndagushima Yesu wanje wankiniba abanzi woge shechi ibyaha byanje amaraso yawe ndagushima Yesu wanje wankiniba abanzi woge sheji ibyaha byanje amaraso yawe.